sekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala elo we uamando kusekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo aye kunyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abantwana bedlula abazali babo linyala madoda elo kusekutapho siya khona xa abazali bedlula abantwana babo linyala elo.